ukuba ubuyile ecaweni lecawa siyenzele wena ukuba khange uye ecaweni namhlanje siyenzela wena lecawa ngakumbi le icawa yabantu abangacawiyo siyaqala ke ngoku
cawa yabantu abangacawiyo yaqala namhlanje
naso ofisini yakho uThixo khona ukhona nasendlini yakho ukhona nasemotweni yakho ukhona nasegardini ukhona nakule ndawo uthi wena indawo engafanelekanga ababantu balala kopipe ukhona kula pipe uThixo mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo
mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo sithabathi thuba ke bazalwane sibulise kumntu wonke osibukeleyo kwiindawo zonke enisibukele nenisimameleni kuzo le icawa yabantu abangacawiyo igama lam ndingusihle bonani andihambi ndedwa ndihamba nalo mkhonzi ndiqhele ukuhamba naye
bawo masibulise kumama otata obhuti nakwintangandini nakuye wonke umntu osibukeleyo elihlelo mvukelo wethu uyesu kristu nkosi yethu amen
amen
igama lam ndingu-anelewa kamnguni masithemba ukuthi nizohamba nathi kude kuyofikelela ixesha lokuphuma bawo today we are not walking alone
asihambi sodwa siyiliverpool
asihambi sodwa bawo sizonikezela ke kuba olapha ecaleni kwam chaza ukuthi aphofabolise abaphulaphuli nababukele emakhaya
enkosini bobawo ndibulele madoda elithuba linqabe kangaka dala lento siyizama
ewe bawo
Thixo ke wavuma namhlanje uba ndibe kanti ndiyafikele lapha igama lami ke ngusicelo kukhivi fani lapha epire ngokuhlala edimbaza kodwa ke ndime ngapha kwelasekapa entshona koloni abazalwane ngamadoda enikhule nawo la abonile mpandla izindanga zami andihambe nazo kule ndlela ndindwendwele zona ke namhlanje enkosi
siyabulela bawo siyabulela njengoba ke usitsho bawo into yokuba sisuka kude
uba ungoka athi ungwasekapa ndimjonga apha emlonyeni
amazinya saphelele akakahlali akakahlali
kasathi inkomo lona eyojiweyo
bawo icawa yabantu abangacaweyo le wena ke ngokwa usacawa nathi ngokuza sisacawa sazichaza into yokuba sasicawaphi mhlawumbi ke uba ufana nathi awusacawi sifuna nje uchaze apho usacawa khona bawo nje abantu bakukhumbule
wabazalwane ngelixesha ixesha belisavuma bendiyibambe kulo mzi wasesikoti e-uniting Presbyterian Church
okay
of South Africa kulo mzi ke bese nishilwa ndathi ngowalapha esikoti edimbaza hey madoda
ewe bawo
ndacinga ibhatyi yam emhlophe ndacinga ibhatyi yam emhlophe isekhona ewodrobe abantu bayayazi lacawa amadoda nakhona anxiba ibhatyi emhlophe ndandibuya mdakoko ke ambayazi abazalwane ndandiqusha ngayo phantsi
ndimbomqoloebawo
isakulingana phofu
ukulingana ke ukulingana bawo siseza ke sifunde sibuyele kuleyo
bazalwane kuluvuyo mani kokuchwayita ningazithela inqa nokugqibelana kudala noko lo mzalwane besihamba naye ixesha elide simgqibele kudala okwayemkekwa yekapa simane simbeka apha ngala nkonzo yokugqibela xa sibekayo sithi xa ekhona azeze wasimamela ke weza apha ngoku xa simbonayo siyambuka so nwabile ngokunjalo bawo masibulele mani kakhulu ngokuba uye wakunye nathi bawo
ningalibali imali yami ye-flight for ukujika
sesichajwa ngoku bawo masivulele inkonzi yethu nemhlanje ngomthandazo
masithandazeni yisebe inkosi yethu enguYesu Kristu thixo wethu olungileyo thixo onamandla amakhulu thixo ubukho izolo thixo ubukho xa sivuka uThixo wethu usekhona ngoku. Naxa uThixo wethu olungileyo sisamkela ukufefe kule nkonzo, uzobe ukho wena. Ukho ezindaweni zonke ngamaxesha onke. Uthixo wethu olungileyo nokuba kusencotsheni yentaba. Uthixo wethu olungileyo sikufumana ukho. Noba kusenzonzobileni, Thixo wethu olungileyo, sikufumana ukho. Thixo wethu olungileyo, singabheka phi na Thixo wethu olungileyo? Xa Thixo onamandla amakhulu, singenokubuya kuwe, Thixo wethu olungileyo. Thixo wethu olungileyo, xa Thixo simka kuwe, singaphalala njengamanzi. Thixo wethu olungileyo, Thixo olungileyo, ongajongwayo liliso lenyama. Thixo wethu olungileyo, Thixo ongcwele, siza phambi kobuso bakho, Thixo wethu olungileyo, siphakamisa iintliziyo zethu, Thixo wethu olungileyo, sivuma, Thixo wethu olungileyo, ukuba asenzanga kahle, Thixo wethu ekudeni bemini, Thixo wethu olungileyo, kodwa Thixo wethu olungileyo ngalo mzuzu, sibekele bucala, Thixo wethu olungileyo, kwenzela ukuthi silungele ukuva ukuthetha nawe. Thixo wethu olungileyo, Thixo olungileyo, Thixo namandla amakhulu sivula inyanga yamanina. Thixo wethu olungileyo, sivula Thixo wethu olungileyo inyanga yembokotho. Thixo wethu olungileyo, sivula Thixo olungileyo kwilizwe elikhohlakeleyo. Thixo wethu onamandla amakhulu, silivuya Thixo wethu olungileyo kwilizwe, Thixo wethu elingenalisini. Thixo wethu olungileyo, silivula Thixo wethu olungileyo kwilizwe elixhapha igazi. Thixo wethu lamanina, Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu, nceda ke Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu xa siqala le nkonzo. Thixo wethu olungileyo, siqale Thixo wethu olungileyo, silungele wena Thixo wethu olungileyo. Siqale Thixo wethu onamandla amakhulu, Thixo wethu ingqondo nenhliziyo zethu, Thixo wethu olungileyo, zikulungele wena Thixo wethu olungileyo. Thixo wethu olungileyo, sicela uhambe nathi kule nkonzo, Thixo wethu olungileyo, ukuba ukho wena Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu kule nkonzo, Thixo wethu olungileyo, masingahambi thina Thixo wethu olungileyo, ngoba Thixo wethu olungileyo hleze senza ingozi. Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu seze hleze Thixo wethu olungileyo, silimaza abantu abaninzi. Thixo wethu olungileyo, hleze Thixo wethu olungileyo, sibulala abantu abaninzi. Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu, siza kuwe ke Thixo wethu ebusweni bakho. Thixo wethu olungileyo, siza kuwe Thixo wethu olungileyo etroneni yakho yobungcwele. Thixo wethu olungileyo, lungisa ke Thixo wethu olungileyo umkhonzi wakho. Thixo wethu olungileyo, xa uzawubeka ilizwi lakho Thixo namandla amakhulu, xa uzawuthetha ilizwi lakho Thixo wethu olungileyo, mayingabi kukuthetha kwakhe Thixo wethu olungileyo nokuqiqa kwakhe Thixo wethu olungileyo, ngoba Thixo wethu olungileyo siyayazi ingqiqo yakhe. Thixo wethu olungileyo, siyakwazi nokubetha kwelwimi lakhe. Thixo wethu olungileyo, siyakwazi Thixo wethu olungileyo nezinto Thixo wethu ezimkhubekisayo nezimonwabisayo ke Thixo wethu olungileyo. Kodwa Thixo wethu ngalo mzuzu xa umbeke bucala, kwenzela ukuthi yonke into azayithetha Thixo olungileyo abe yithunywe nguwe Thixo wethu olungileyo. Sicela ke Thixo olungileyo, umnike amandla Thixo wethu olungileyo, umnike Thixo wethu olungileyo nobulumko bokuthetha nabantu bakho. Sikunika uduma, sikunika imbeko, ngoba zonke ezo zinto zikufanele ngoKristu iNkosi yethu. Amen.
Amen.
Thank you.
Masibulele bawo, masibulele ngokuba usivulele le nkonzo yethu yanamhlanje ngomthandazo. Bawo ke ngoku silapha kule ngoma yesikhungu. Kuthi qatha ngokuba ebezichaza apha. Uchaze ngo Uniting Presbyterian. Ngoku mina kuthi ndoba u Presbyterian lo ngesintu bawo. Abantu baziwa yaziwa ngoba yipi inkonzo. Siyamva u Presbyterian lo.
Oh, inkonzo le yamahabe.
Uqibile.
Amahabe amanye nayo.
Uqibile.
Hayi, asike ngisixoxa andithe Africans yodwa.
O Presbyterian aba. Ngokufuneka simane sixhathise ane.
Ha, nami ngeke ndaqala i practice aqala.
Kubantu ke basanda usijoina. Bazalwane sisando kuyivula le nkonzo. Masibulele ke ngokuba nikunye nathi kule nkqubo yanamhlanje. Asihambi sodwa ke, sihamba noba usicelo wakwa Kiva uzokusijoyina namhlanje. Umkhonzi esihamba naye apha evangelini. Sizawucela ke njengoba senivile into yokuba lo muntu ngwaseKapa. Sizawucela umnikelo bazalwane.
Sifisha ndizanga nayo kodwa.
Sizawucela umnikelo ke bazalwane. Ukuba ke awukamcofu subscribe, sicela umnikelo ukuba usubscribe. Ukuba ke uyayithanda le nkqubo uzicofa like, ungalibali nokucofa label ye notification ukwenzele xa kuphinda kuqale enye inkqubo ikuchazele.
Nibiza abantu usuka kude lo muntu lapha
nantsoke
xela abanye abantu bakusuka umuntu eKapa for le nkqubo for special
njalo nikhawuleze niyochazela abo bantu ke into yokuba kukho umuntu apha siyamsodwa ngoku. Sizawuye emazweni bawukhiva abantu ze basilindephi aba
pha kwincwadi ka Ezra kwi sahluko seshumi ivesi ngu 4.
Okay.
Ezra shumi ivesi ngu 4. Isihloko ndaba ke ithi abafazi bezinye intlanga bayakhutshwa.
sizawuya ke emazwini emveni kwale ngoma. Fumane ke ilizwi lethu la namhlanje libhaliwe kwincwadi ka Ezra ngesahluko seshumi. Siza uqala ke kwivesi yesibini sisiya kwivesi yesine. Phansi kwesihloko esithi abafazi bezinye inhlanga bayakhutshwa. Ezra 10 verses 2 yokujo ku 4. Abafazi bezinye inhlanga bayakhutshwa. Ifundeka ke ngolhlobo. Waphendula uShekaniya unyana kayeyeli owonyana baka Elam wathi ku Ezra, senze ubumenemene kuThixo wethu, sazeka abafazi bezinye inhlanga ezizweni zelizwe eli, kodwa kusekho ithemba kumaSirayeli ngalento. Masimenzele ngoku umnqophiso uThixo wethu wokuba sibakhuphe bonke abafazi nabazelwe ngabo ngokwecebo lenkosi yam nelabakubhela imithetho yothixo wethu makwenziwe ngokomyalelo. Vuka ngokuba lento iphezu kwakho, singakuwe, yomelela wenze. Elililizwi lenkosi eliviwa bubumnyama baleke makasikelele uthixo ilizwi ukufundwa kwalo ngoYesu Kristu inkosi yethu ngoku nangonaphakade. Amen.
Amen.
Oh.
Nkosi ndithembe wena mandingaze ndidaniswe. Bawukhiva siza kuwe ke ngokubawo.
Mandibulele bawo. Mandibulele ndiphinde ndibuye ndithabathe lithuba kwakhona ndibulise kubaphulaphuli bale nkqubo. Abantu abeva ubunzima ameva ubuhlungu kwakunye neentshukumo zasecaweni bathi into yokuba ndife Thixo ngcono ndiyokuhlala ekhaya ndikhonze kulaa nkqubo yangecawa ekuthiwa icawa yabantu abangacabiyo. Nabanye abathe ngenxa yentlupheko bacenga belungu abavunyelwa into okokuba ngexesha lokukhonza bahambe bayokhonza.
Awu Nkosi yam.
Nabo bathi ukuba ndingalivi ilizwi lenkosi kungcono ndihambe ndiyokhonza kulaa cawa yabantu abangacawiyo yangecawa ngokuhlwa. Abantu bale nkqubo ngabantu abakhethekileyo ngoba ngabantu abamthandayo uThixo kodwa bangakwaziyo ukuyomkhonza.
Ewe bawo.
Babonakalisa iloyalty yabo nelizwi likaThixo ngento okokuba balikhangele nasezifowunini.
Awu Nkosi yam.
Abamthukanga uThixo.
Awu.
Kodwa basuke bathi ndiyakumkhonza noba ndimbona eTVini, noba ndimbona efowunini, noba ndimve eteksini.
Ewe bawo.
Kodwa kwanguye la Thixo kuthethwa ngaye ecaweni.
Ndibulisa
ke ngala mazwi abantu abaloyali kule nkqubo yabantu yecawa abangacawiyo.
Awu Nkosi yam.
Nabaqalayo namhlanje abazawuqala ngalesi kuyo ngoku. Ibulise ke wonke umntu.
Ewe bawo.
Ngoku ke ndizawufunda kwakhona kwilizwi.
Ewe bawo.
Abazalwana abalibekileyo namhlanje elithi vuka. Ngokuba le nto iphezu kwakho. Singakuwe. Yomelela wenze. Azalwane. Mna namhlanje andizanga zokushumayela.
Ewe bawo.
Kodwa ndizokhuthaza abantu abalapha kule nkqubo ngoba bangayeki ukubulela. Futhi bangayeki ukuyimamela. Ngoba le nkqubo ayiyocawa le.
Ewe bawo.
Sisikhumbuzo. Sokokuba ukhona uThixo.
Okay.
And uThixo inguye lo osecaweni kuphela. UThixo nguThixo ohamba naye.
Ewe bawo.
Suthi ngenxa yento yokokuba uphumile ecaweni ngaloo nto ikukhuphileyo ucinga uba kuphelile ngoThixo. Ukhona uThixo.
Ukhona uThixo.
Now apha kuthethwa ngoEzra. ileader, umphathi, umkhokheli.
Awu Nkosi yami.
Onikwe challenge yento kokuba ajongane nomceli mngeni.
Mhm.
Wabantu abathe bophula umthetho.
Mhm.
Baze bazeka kwezinye inhlanga. Ebekungavumelekanga into kokuba bazeke kuzo. Ngoku unikwa lo mthwalo Ezra into kokuba adilishane nalento.
Hey maka dilishane nayo lento.
Futhi bamvuselele. Bathi vuka. Ngokuba lento ayindawo.
Hey.
Ilapha phezu kwakho.
Phezu kwakho lento.
Before ndiqhubekeke nale vesi bazalwana.
Ewe baba.
Ndihambe ndokhangela ukuba ithethe ukuthini lento.
Ewe baba.
Ndafumana kwizinto zabelungu. Ithi lento ndiyijonge apha yahlulwe yazizigaba. Uthi umlungu apha xa icacisa lento uthi this verse signifies several important things. Uthe yokuqala responsibility and leadership. Uthe yesibini support and encouragement.
Oh Nkosi yam.
Uthe kwesithathu courage and action.
Hey. Hey.
Hey,
wenze.
Izinto ii-leaders esinazo ezingenazo.
Awu Nkosi yam.
Izinto inkokheli zamabandla ezingenazo. Ezenze into kokuba kuqale le cawa yabantu abangacawiyo.
Awu Nkosi yam.
Because izizathu zokuphuma kwabantu ecaweni kukungabi na courage and leadership, irresponsibilities as a leader. Othi xa umuntu ephuma ecaweni umlandela umbuzi into yoba mna kabona nandisakubona ecaweni.
Ewe bawo.
After bem approachile bathi vuka. Because lento ayindawo.
Hey, bawo.
Ungakhangwi attende wena. If uEzra khanga iattende lanto, abalandeli bakhe bebeza ubona ubaba leaderless.
Ewe bawo.
Bebeza ubona umuntu weak ongakwaziyo ukwenza irresponsibilities zakhe.
Ewe bawo.
Xa ungumntu wecawa okanye uyinkokheli mabangade babona abantu ba uyohluleka kukuphatha le nto uyiphathisiweyo. Kodwa if bathe bayiqaphela bayizisa kuwe, at least have a courage to go out and fix it. U Ezra uthe bazalwane awubona into kokuba ebekudinga fani bakaboni akabonwa ngabazalwane kodwa babathe bamxelela wakwazi uphakamu Ezra wayilungisa lo yolondo lento ndithi idibene kunye nalento esingayo namhlanje
ewe babo
yokuhluleka kweleaders esinazo ezicaweni zenza into babantu baphumele ngaphandle and abantu bawubona into kokubuya ohluleka as a leader bayemka
awu bayemka abantu
kodwa abantu even if you are a failure as a leader but bawubona abantu that you got a courage Wathi iconverse apha abathi sikunye nawe siza kunqedisa. Uthi ndifuna ukuqiniseka ngayo bazalwane levesi.
Xa igqibo verse 4.
Uthi eke uthi singakuwe yomelela. Leaders esinazo zawukohluleka okanye zawuphazama
ewe bawo
azifuni kuvuma into kokuba ziphazamile instead of bazivume zisuke zibe namaqhaga ziphuma meva zihlaba abantu
ngo siyami
abantu ke ngoku basuke bemke Kodwa ilide ne courage. Ifumana abantu abasupportive.
Awu ngosiya.
Abathi mntakabonani soze wohluleke sikhona yomelela siza kuba nawe. Ngoko namxolwe nawo uthi siza kubafumana phi abantu as leaders abazawufana nabazalwane abathi bawubona buEzra uyohluleka bamchwechwela
hawo nkosi yami
but there's no way ozayizela ngomva lento upretend as if it doesn't exist it is in front of you vuka dilishana nayo lento but Be assured that sikhona sizakuba nawe.
Awambi wedwa.
Zingaphi leaders bazalwane ezike zaba nomdla wokuvuma uncedo kubantu ezibalidishayo.
Ewe nkosi yami.
Suka indoda ithi yawuhluleka ibaleke iye kwabanye befundisi ithi emadoda ndixaka ndibuxaka kwayilento ishiya abadala nabazalwana ecaweni ngoba ayifuni ukubonisa iweaknesses zayo A leader that doesn't show his weaknesses okanye engaziveziyo yona oba ndingumuntu ndiyaphila it tends to be a bully ecaweni sekeke icawa bemkabani
hawo bawo
kodwa namhlanje ndizothi kule cawa yabantu abangacawiyo nansi ndawo apho khona nizawuthi nawuhluka nawuhlulwa ngabantu that doesn't have abangenayo courage abangekwazi ukuthake responsibility ezicaweni kodwa nansi indawo but abasebese cawweni ndithi vuma hlala phansi uvume uthi ndiphazamile bazalwane
ewe nkosi yami
singathini ukusuka apha ukubheka phambili
hey njalo bawo
ndisuke kulomxholo we courage and responsibility. Ndize we support.
Awu Nkosi yami.
Yawathanda la madoda athi hamba mboyilungisa lento. And xa uyilungisa sizabe sikhona kukho abantu abahlala ezikoneni nomfundisi okanye ne-leader yabo bahlohle bawugqiba bemke ithi i-leader xa ifacene ne-challenges bagibisela matye bathi asimazi uba yintoni kakadelebe kanti ibingabo abantu abathi hamba
ewe
but la madoda athi sizawuba khona njengabantu abakunika ingcebiso xa uhluleka sizawuhamba nawe siza kusa madoda akekho umntu okwazi ukuphumelela njengomntu onesupport
ewe bawo
le tafile esiphambi kwayo uba ibinomlenze omnye
ewe bawo
ingenawo omnye ibingazuma kule ndawo
ingazuma apha bawo
but inemilenze mibini imile ngoba inesupport and eyona nto ndiyithandayo ngale nto yinto okokuba noba ubhekaphi obunomntu okubethe emva emqolo athi ndinawe uthenda into okokukwazi ukumelana nee-challenges zobomi yomelela singakuwe abantu bethu abaninzi baphume ezicaweni ngenxa yento kokuba bekumnandi ndakabonani
ewe bawo
njengengoma isithi bendisiya nezihlwele kwindlu yami kodwa bathe kwemka okanye bawuxabana okanye bawujikelwa yi-support system yabo
ewe Nkosi yami
baphelelwa ngamandla njengoba bendisitsho bazalwana ndisithi andizange uzokushumayela kodwa ndizowukhuthaza abantu bale nkqubo baqhubekeke nale
nkqubo
ndiza ndibalisela isitori esincinci ukufika kwam eKapa ndisuka apha eQonce ndiyindodana entsha ndisefresh bazalwane ndingekabi nawo lo mzimba bazalwane niyazo ba ndandicula bazalwane ndiqabele phezu kwezitulo ndiwubethe umpampam ugqabhuke ndafike eKapa bazalwane ndangena kwibandla phaa elithile ndathi ndikwelo bandla ngemisebenzi ndothando namandla uThixo andiphe wona ndakhulise lo bandla singenele endlini encinci
ewe bawo
salikhulisa abazalwane ibandla futhi abantu bangena but into eyenza into kokuba ndohlukane necawa kukuthi abantu bawubona into kokuba icawa imile iyagcwala futhi abantu abasecaweni banomdla wokhomba besithi uyashumayela uyacula lamzalwane okanye wenza into ethile lamzalwane kwasuka umona kwi support system ebendinayo ukukhulisa libandla kunye naba bantu kwaqala amahemhem kwaqala izinto bazalwana kodwa naqhuba because as much as leadership le iqala ukuba nomona kodwa abantu bona basekhona bathi siyayifuna le nto
awukusiyami
ndingazungena nzulu kweso story
ewe baba
Kukho mina zani thile bazalwane siphume emithingini.
Mm.
Athi la madoda mabini sicela ukudibana nawo.
Mm.
Ndisondele kula madoda andifake emotweni. Ngawa lapha ecaweni, ngamadoda amadala lapha ecaweni.
Okay.
Athi siyibonile yona le nto uyenzayo. Futhi sikubonile lo lubu yasebenza. Kodwa ke ngoku engathi sewusiya ngamandla.
Okay.
And engathi ngoku wenza confusion apha ecaweni.
Oh, oh.
Because abantu abafuni kwenzeke enye into kanye abafuna umzekelo kuqhubekeke into ungekho. Into enganamsebenzi ke leyo. Kodwa apho ndiza khona ndiza kwi-reasons zabantu zoba bamke ecaweni beendaphe bezokhonza kwezicawa esikuzo ngoku.
Ewe, nkosi yam.
Yenzeka ke ingxoxo bazalwane kule moto futhi athinta amadoda ndayeka noba ngumzalwane ndangukwedini.
Mm.
Kwakho nento ethi ngoku siyayazi into okokuba oomama becawa bayakuthanda futhi asizukwazi into okokuba sikugxothe.
Okay.
Kodwa uzawunyanzeleka ubuye umva. Lusuku ke bazalwane ndemkangalo ecaweni elo.
Oh, nkosi yam.
Ndathi ndiyafika eKapa mzalwane ndizofuna umsebenzi.
Mm-mm.
Andizange uzofuna ukufa ngenxa yecawa. Yiyo loo nto ke ndithi ndizoyisapota le cawa.
Ah, nkosi yam.
Ngenxa yento kokuba kunezitori ezininzi ukogqitha esi ndinixelela sona futhi ndinganabanga kuso ngenxa yexesha futhi side. Siseza uke sisihlalele ngoba siyanyanzeleka isizathu sento kokuba kwaziwe uba kutheni kukho le cawa.
Eyi, nkosi yam.
Zininzi izinto eziyekisa abantu ecaweni kodwa kakhulukazi i-leadership yawuziva i-threatened okanye yawuziva engathi omnye wabalandeli okanye abalandeli aba banamandla okanye banolwazi ukogqitha i-leadership baba nexhala. Kodwa apha sifundiswa ngento kokuba as a leader when i-followers sisiza kuwe zisithi vuka.
Ah, nkosi yam.
And siza kuba nawe. You don't need to feel threatened ngaloo mazwi. Vuya because ufumene support.
Hey, nkosi yam.
Esi story endisibalisayo sesokokuba icawa yagcwala abazalwane but instead of abadala endandinabo phaya bayivuyele loo nto. Boyika into yoba kuzawuthiwa lo mntana uyafika phekapha mncinci kodwa ugcwalisa icawa.
Ah, nkosi yam.
Now bangapha abantu abafileyo mna ndaba nethamsanqa ngoba amadoda amadala andifaka apha emotweni kodwa ndaba nethamsanqa baphinda andikhuphe. Bangapha abantu abafaka emotweni bowulahlwa belahlelwa levangeli.
Hey, bawo. Mm.
So yiyo loo nto ke ndithi andizanga uzokushumayela mna namhlanje but ndizowuncedisana nani madoda oba nikhulise le nto esikuyo namhlanje because baninzi abantu abane-reasons zokumke ecaweni. Aniphazamanga ngothi yicawa yabantu abangacawiyo. Akukho nto irongo ngokungacawi. Into erongo kumshiya uThixo.
Awu, nkosi yam. Mshiya uThixo.
Into ebalulekileyo bazalwane ndizoqukumbela ndiyeke Because njengoba bendishilo ndathi olam namhlanje kukulectures.
Ah, Nkosi yam.
Andifuni de ndishumayele because ibhatyi yam ndiyishiyile. Andinxibanga yona namhlanje kodwa ndizodluzise ulwazi endinalo olokokuba bazalwana abantu bangayithathi njengendlalo le nto kodwa bayazo ba sikhona isizathu sokungakhonza. Bazawubuza abantu ba Icawa yabantu abangacawe banengqondo aba bantu eligama libhadlile. These are the reasons ezibangela into okokuba kubekho izinto ezifana nezi because kune-challenges ezininzi ecaweni.
Ewe bawo.
One of them is leaders who can't face criticism. Leaders who doesn't have courage to say I'm sorry bendi wrongo kodwa umntathi ndimi umfundisi walecawa
ndimi
umdala walecawa andizuva ngawe kodwa uEzra uthi xa evala amadoda esithi sinawe yomelelani uEzra waphakama ngengomso wayiaddressa le situation because he felt he's got enough support.
Ewe bawo. Avuku Ezra.
Ukwazile uthi ah yazi kukho bazalwana into esingayaziyo. Uyakhumbula usemncinci uthunywe phandle oba amothatha ivaskom.
Ewe baba.
Okanye uthunywe eshopho okanye uthunywe bambo ucela ityiwa phaa kulo bereza. Okanye phaa kulo ziyanda ndi ngoba sekalundise ekhaya ngoba
ndiyakwazi
ukwenza imizekelo ekapa ndiyengakwazi nokwenza imizekelo because nayamanzathi kukulobali phaa. Uthi wawujonga ixesha ubone uba ngu-9 ebusuku okanye ngu-8 uthi wawujonga phandle ubone uba kumnyama ulile uthi mama ndiyoyika. Inani nibikomeleza into kokubuhamba uye pha.
Ndiyakubona.
Ayiphenye. Ilizwi lomzali lisithi ndiyakubona. That courage, yiyo laa nto courage ayo. That voice encourages you into kokuba uye pha because une-support system. Uyeza xa e-addressa la madoda. Uaddressa ame ngeenyawo. Amane jonga la madoda ebethe yomelela
futhi amadoda
apha. Abe nethemba loba ndine-support system enough.
Ewe bawo.
Azalwane niyandimosha. Because andizange uzoshumayela.
Nkosi yam.
Andifuna unityela xesha futhi but ndifuna nazi into okokuba nani ninesupport. There's likes eziphaya, there iiviewers eziphaya, ninesupport system yomelelani. Akukho ndibaluleke njengokuyazi into okokuba there is a support system
ecaweni
yakho. You've got people that are there for you for ukuhamba nawe for into okokuba bathi mntakabonani seluwile bakubambe ngapha banyuke nawe ndike ndabona irace ibisenzeka yemarathon indoda idiniwe kwafika isupport samxhaga sahamba naye. Akukho nto yomeleza njengento okokuba ube ne-support system. So izigaba endinazo apha zithi abaphulaphuli nina madoda kwakunye neenkokheli zezicawa sikho sisuko khonza kuzo nabanye abasakhonza kuzo ndiaddressa ezo nto zintathu ba inkokheli take full responsibility have a courage madoda lenkuqubo yomelelani nine-support system. Bantu baphulaphuli nina yazini into okokuba wonke umntu has i-weaknesses zakhe. Go to your leader tell him I have your back. Just pat him on the back. Uthi ndinawe ndinala yaza khonto imnandi mntakabonani njengoba kugqitha umntu athi mntakabonani ndilapha ecani kwakho.
Bawo
bazalwane mandiyeke.
Nkosi yam.
Mandiyeke le lecture yam ngoba andishumayela ndandifuna abantu baphulaphuli phaa bathi laa ndoda ibithe ayikhonzi kodwa ifike yashumayela phaa. Andifuna ukudlala ngelizwi lenkosi but ndizowucacisa nje into okokuba siyabadinga abantu abazawuthi sinawe. Zii-leaders siyadinga into okokuba
sibene encouragement, sithathe full responsibility for mistakes zethu, futhi sazi into okokuba singabantu siyaphazama, but xa kuthiwa wonile okanye uphazamile okanye lungisa lanto uvuke uyowulungisa. Futhi wawungamboni umzalwane mistake yamakholwa especially akhoyo ngoku.
Ewe bawo.
Mna ndizokufihla. Because Icawa mdakabonani ndaphanze uyiyekiswa ngembumbungu. Andizokufihla ndithi sisebenzile. Mna nawe. Nomfundisi umnguni sisebenzile. Sishumayela kwezilali zonke siyama ngenyawo. Namhlanje sinemoto, siqhuba imoto, umfundisi umnguni uqhuba imoto, niqhuba imoto. Nani bazalwane imoto zenu sendlela.
Ah, siyahamba. Siyabulela.
Kodwa sihambe ngenyawo zonke ezilali sishumayela. Futhi lali nganye besingena kuyo sawuphuma phaya bekukho umuntu ebebuza into bani khonzaphi athi ndizani landela. Yakugcola qhula cawa yasesikuti. Nabanye abazalwana abakhonza phana nabo bashumayela beza nababa abantu kodwa into enithetha ngayo thina sisebenzile yethu imisebenzi. Eyokokuba ke kubekho abaphumayo abalandelwa umsebenzi kamfundisi lowo nomdala. But into enditshoyo kuzo zonke icawa abantu abaphethe icawa they must learn to accept i-criticism. I-failures zabo kodwa ukusuke lapho they have to wake up bahambe bayozilungise zona.
Ewe Nkosi yam.
Ngoku nangona phakade. Amen.
Amen.
Oh, wow.
Vuka. Ukuba lento iphezu kwakho. Singakuwe. Yomelela. Wenze. Ukuqala. Okwethu ukuthi bawukhiva. Sivile bawo. Lamazwi owathethayo ayinyaniso. Kungabi ngathi bawo uhamba wedwa. Kungabi ngathi asingqinelani okanye asivumelani nale nto uyithethayo. Ukuthi ewe ugqiba sele sigoduka.
Awu ngoziyam.
Ngoba sesilungiselela ukugoduka. Cause kubonakala ingathi kukho ingxaki ebulalisizwe. Kodwa bakhona abantu ngaphakathi. Kunjalo nje le ngxaki idinga umntu oza kuyilungisa. Ingxaki ke bawo ungangayijongi wena. Uthi mna ingxaki andizihoyi nokuzihoya. Kodwa ayizuyeka ukuba yingxaki. Ukuba mhlawumbi enkonzweni abantu bayacalulana ujonge ecaleni wena uyinkokheli ayizuyeka ukuba yingxaki lona.
Izabulinda.
Mhlawumbi abanye abantu bathi khawucinge positive kutheni nje uhleli nje ujongene nengxaki kodwa ingxaki yona ayizuyeka ukuba yingxaki. Mhlawumbi kukho abantu bathi bezibona ingxaki ezi fokamnguni babe belele. Kodwa umntu uyayazi into yokuba kuyonakala lalo mntu bantwana bahle bakathixo kodwa namhlanje sizokuxelela into yokuba ingxaki yona iphezu kwakho. Kunjalo nje ayizusuka ayizuyeka uba phezu kwakho kunyenzelekile into yokuba mawuvuke bantwana bahle bakathixo kodwa akujongwa nje noba ngubani bawukhiva ukuthiwe makavuke ngoba bayajongwa abantu abamele ukuvuswa bantwana bahle bakathixo kukho abantu ezinkonzweni njengoba usitsho ubona abantu into yokuba akunyenzelekanga into yokuba makabekho lo umntu ngoba le ngxaki ikhona kungenxa yakhe kodwa babona abantu bazalwane bam abathandwa inkosi into yokuba kuyonakala masihambe siyokuvusa umntu esimaziyo into yokuba yiyinkokheli le vuka ngoba into iphezu kwakho ezinye izinto azilungi ngoba abantu abakwazi ukwenza izinto abafuni ukuvuka bazalwane bahle bakathixo kodwa namhlanje sizokuxelela into yokuba into iphezu kwakho kuyanyanzeleka into yokuba uvuke ekhayeni bayayazi into yokuba ngumntu onokubakhupha kule ndlala bakuyo kunjalo nje ngumntu onokubanceda kwiingxaki ezininzi ezombethe ikhaya kodwa wena ukhetha into yokuba mawulale namhlanje vuka ngoba into iphezu kwakho bantwana bahle bakathixo abantu bayabazi abantu amababalandele bawukhiva abantu bayabazi abantu abazawulandela emva kwabo yiloo nto bekhangela bona into yokuba mabavuke akekho umntu ukuthi yomelela abengakuthembanga wena. Ngoko bazalwane mhlambi kwindawo esikuzo mhlambi kwindawo esikuzo bazalwane sidinga inkokheli. Inkokheli zethu ziyadinwa bawukhiva ngenxa yokuba abekho abantu bobancedisa bantwana bahle bakathixo okonda xwaya le khampani okanye okonda xwaya le institution endikuyo abantu abandiniki uncedo babantu beyazi bantwana bahle bakathixo kubekho abantu abahlala ekoneni bathi le nto ingancedwa ngumzalwana ukhiva le nto ingancedwa umzalwa nomngoni kodwa abantu ngenxa yokuba bohluleka ukuba nomqolo abantu bantwana bahle bakathixo bangasondeli bazokuvusa ngoba zikhona vukamngoni iinkokheli ezidiniweyo ezihambayo aphendleleni bantwana bahle bakathixo ezikhetha into yokuba mazihlale phantsi bantwana bahle bakathixo kodwa abantu bayayazi into yokuba ubani ucapable wosikhupha kule nyunyu
kodwa abantu ngenxa yempakama abanazo balona bahle bakathixo ayingomntwana nam lo ndingamenzela ndingamnyusela njani amaphaphu ndimxelele into yokuba ingenziwa nguye le nto lifibandla ngenxa yokubantu bakhetha abantu abangafanelwanga zizinto balona bebazi abantu abaziphiweyo ezizinto balona bahle bakathixo ezinkonzweni kunqaba kunqabe nabantu bomoya bazalwane bam abathanda inkosi ngenxa yokuba abantu abamele ukuba phezulu bavalela abantu ngaphandle kuba umntu efuna lonke iwonga lize kuye banona bahle bakathixo liqhekeke ziwizinto ngenxa yokuba abantu abafuna ukusapota abantu abanyuliweyo nguthixo
babo ithi le ndawo xa igqitha thina siza kuxhasa thina siza kuxhasa
thina
aba bantu bakwazile ukuyibona ingxaki
nkosi yam
bayazi ukuba kubani umntu ekufanele ukuthi akwazi ukuyilungisa ingxaki
ewe bawo
kodwa bamnika ingqinisekiso ngoku ukuba thina siza kuxhasa si inkokheli azifuni ukwenza nto ngoku ngoba bathi abantu banento yokuthi bakubekele i-step ladder ukubanyuka
ngosi yam
ukugqiba basithathe basibeke ecaleni bathi yehla endawo ukuyo
ngosi yam
abantu banento yokuthi bahamba nawe endleleni
ngosi yam
banona bahle bedinga bakuqhwabela izandla uthi xa uvula umkhi phakathi kwabo bajike uthi xa ujongana notshaba uzama ukujonga abantu bebethe baza kuxhasa ufike bengekho ecaleni kwakhe kodwa ngoku aba bantu bathi asinjalo thina banona bahlebekedinga asinjalo thina siza kuxhasa banona bahlebethi bangangathi baxela banona bahlebedinga aba bantu babenyusa izandla zikamoses xa zisiwa banona bahlebedinga okanye xa edinwa umoses bazithatha izandla zakhe bazinyuse bathi thina siza kuxhasa nokuba kubike kungakanani na kodwa yazi ukuthi sisecaleni kwakho
banona
bahlebedinga nokuba sofuna ukuthi banona bahlebedinga amandla ethe kodwa thina silapha ecaleni kwakho banona bahlebedinga nokuba inkokheli seyifuna ukudinwa ngamanye amathuba ithi xa ibheka kwecala ifike bekhona abantu basithi kubana thina siza
kuxhasa
ukuxhasa ngayo ngamanye amathuba umhlambe asinayo imali yokuxhasa ngayo banona bahlebedinga kodwa sizawube simile thina sisithi thixo kamncede thixo kamncede ngobe betshilo uba ukhipha pa wathi bona banona bahlebedinga simamele ilizwi ukubana hamba ndiyakubona nokuba namanye amathuba imeko sesingavumi kwakheli kodwa simile ukubona siza kuxhasa
vuka yona ndibalulekileyo vuka ngoba uthixo yena ukuphile ukupha oku bantwana bahle bakathixo vuka uthixo ukuphile bantwana bahle bakathixo akekho umntu bawukhiva oyithathayo into oyiphiwe nguthixo ngoko vuka bantwana bahle bakathixo izinto mhlawumbi zisonakala kungenxa yokuba awuvuki wena emandlalweni bantwana bahle bakathixo izinto zingalungi nje mhlawumbi bazalwane abathandwa yinkosi kuba awuvuki emandlalweni bantwana bahle bakathixo ewe bona abantu mhlawumbi baza kujikela apha endleleni kodwa zisazi into yokuba uthixo ekuphile nje kunyanzeleka into yokuba mawuvuke bantwana bahle bakathixo eyo kodwa ke bazalwane mhlawumbi eyona nto ibalulekileyo vuka kiva yeyokuba abantu abakhokelweyo mabahlale emveni kweenkokheli zabo neenkokheli ezikhokela abantu mazithembakale ebantwini bantwana bahle bakathixo mhlawumbi ngamanye amaxesha azuzazi zonke izinto ekumele uzenze kodwa ubuthembakele ebantwini kunona bahleba kaThixo uthi sawusithi hayi bazalwane anikwazi ukuyenza lento bathi hayi hamba wena silapha emva kwakho thina sizokuxhasa uma nujingxela usiya ngaphambili kodwa kubekho umuntu wokuqhathisa kunona bahleba kaThixo ngenxa yokuba wena uthembakele izinto zimoshakala wawubona into yokuba lo muntu ukukhokeleyo akathembakelanga banona bahleba kaThixo babekhona abantu aphezantsi abaphiweyo angafuni into yokuba makabasapote banona bahleba kaThixo ngoba lo ay umzali wakhe mhlawumbi akanikeli nasecaweni ngoko anakumniki wonga lokuba makabe secaleni kwam banona bahleba kaThixo bazawuthina abanye abazali abanabantwana kodwa bayanikela bona ngoku lo mntu oliyo sisihlupheki makabuye pha ibe ngathi izinto azibonakali kanti loo nto ibonwa ngabantu abaninzi banwana bahleba kaThixo babuye umva abantu uzive into yokuba akho mntu wokuxhasa liqhekeke i-institution oyikhokelayo
awo noba ungavuka kodwa xa ungayazi eyona nto iphezu kwakho uvukela
ilise
kukho iinkokheli ezifuna ukukhokhela kodwa zingayazi eyona nto ziyikhokhelayo okanye oyona nto kufuneka ilungisiwe banala bahlebedinga kukho iinkokheli ezinkonkobo ziyahlaba banala bahlebedinga ezikhokhela nje banala bahlebedinga zingayazi eyona nto ilungiswayo kodwa namhlanje sixelela ukuthi namcimbi usesandleni sakho banala bahlebedinga ukuba uyayazi eyona nto banala bahlebedinga isesandleni sakho uba uyayazi ingxaki ojongene nayo kulula ke wanibahlibedinga ukuza nesisombululo soze ube nasisombululo
ungayazi
ingxaki edilishana nayo umhlawumbi sifuna ukudilishana neengxaki ezininzi umhlawumbi sifuna ukubamba lena sibambe le banibahlibedinga athi ubonani xa ibamba lena ndifuna uyibamba nam athi uba ukhipha xa ifuna ubamba lena ndifuna uyibamba banibahlibedinga kodwa namhlanje sixelela ukuthi namcimbi usesendlenisao awuzukwazi ke ukulungisa imicimbi emininzi awuzukwazi ukujongana neengxaki ezininzi ufuneka ujonge ingxaki benye banabahlibedinga ufuneka ujonge ingxaki benye ngexesha ufuneka uqele ulungise intibenye ngexesha wenzela ukuthi kuzolunga
banabahlibedinga
uqale ubeke isitena esinye kuqala banabahlibedinga silunge esi sitena wandule ubeke esinye banabahlibedinga awuzibeke izibene zibe ntathu ngaxeshane ikhona ingxaki ezawukwenza Tena sifuna uphatha imicimbi emininzi sifuna uphatha izinto ezininzi ndingunondyebo ndinguhlalo ndingunobhala zingalungi izinto kanti bekufanele ukuthi umcimbi abemnye ngexesha
ndizoyivala bazalwana
awu siyam
sifundiswa nokuthi kumele uacte noma into yenziwa kubani
ewe bawo
usitophe ifavoritism kwinto ikhokheleyo
awu nkosi yam
ndingazotyixesha uEzra uxelelwa ngoba amadoda wakhokheleyo anyulukile ngelokokuba ayowulala okanye ayowutshata okanye ayowuzalisa olunyuhlaka.
Ah, nkosi yam.
Kube ngumthetho owokuba ayivumelekanga loo nto. Hayi ngokokuba mhlawumbi ilinyala kodwa ngumthetho kwisizwe sikhwekhweleyo ba ayivumelekanga. Now siyohluleka zinkokheli ezininzi ezingo two face. Ezijongo bangubani owenza into before zi acte.
Ah, nkosi yam.
UEzra uxelelwe into kokuba maninzi amadoda enze lento. Now, into ebangela uEzra stresse kade ayolala kukuba amanye amadoda enze lento ngamadoda awathandayo nawathembayo.
Ewe, nkosi yam.
Nkosi yam.
Now, he's got confusion oba ndizawubonakala ngongathi ndikhohla ke okanye ndizawuluza itrust okanye isupport kumntakabonani okanye kamnguni ngoba ngoku I have to act kwinto ayenzileyo. But he's got a courage yento okokuba athi noba into yenziwe ngubani aacte. Leaders that we have today, they fail to do that because they've got favoritism. Abantu abasikhokheleyo bajonge into yoba yenziwe ngubani
kuqala
before baacte. Kodwa uEzra unyanzeleke into okokuba phakame agxothe bonke abafazi nokokuba ngangumfazi wendoda ebeyithanda kula madoda kodwa uthi umthetho bekungagxothwa abafazi kuba bengabafazi kodwa kugxothwa ngenxa yento okokuba kwaphulwe umthetho. Abantu abaninzi they have a gap kwii-favorites zabo boba bavule kancinci athi umntu ayikubi ngubani ndizayiyeka. But uEzra yena wathi kuzawunyanzeleka uba ndibagxothe nokokuba kukho umfazi kabani phaa. Eyona nto endiyitshoyo into okokuba people have to stop i-favoritism. Umntu aacte as a leader nomethe into yenziwe ngubani. Makalusikelele kuThixo ngoku nangona phakade. Amen.
Amen.
Yebo
bawo
Hayi ndiyabona ba le lecture yayo lubawo. Bimane imphakamisa.
Ewe, ewe.
Ikhomba. Xa izoshumayela kufanele sibe nepulpit.
Hayi sizosakumba ipulpit. Sizakumba ipulpit bawo. Mhlambe xa se icawa yabantu bangacawiyo. Ifuna mhlambe siyoqoba abantu into yokuba benza njani.
Benza njani?
Sibeke ipulpit, simbize ubawo. Bawukhiva ke phambi kobuhambe bawo. Phambi kobuhambe. Kawucele, kasicele lo mnikelo. Mhlambe abantu baza kuva. Okanye ke usele ugqithisa mhlambi namazwi ongathi ube nawo kubabukeli.
Bazalwane maniphinde mandinincome ndinikhuthaze ndinibulele ngelithuba. Hey madodoti mntanam nakayibona le video nonyana pha uyisemihle unambona utata ke
pha. Ah Nkosi yami inkonzi yobeka.
Ethethe fowunini pha. Siyacela man siyacela ku bantu ababukeleyo ndike ndababukela abantu ababukeleyo bebukela
okay
di dathi kini iyakhula lento but sicela nje into kokuba nicofe man kula maqhosha acofayo pha ukho like pha kukho khona ubhonzo khoyo pha nicofele uthe nothi lo ujonga phansi ofele uthe khona nenye into phaya ngali lansimbi yasesikolweni sasithanda uyibetha pha nithi idithi ngqinqin icofe nayo pha ibethe ke nale ine arrow ejonge so nishare ethi share nishare mani iqhubekeke le ndibheke phambili ayondlalo le cha into babantu abazukuyazi into ba njengoba benike ndathu ba icawa siyayifuna baninzi abantu abafuna icawa khazi meko ezahlukeneyo. La madoda ke ngokazamana nalonto ndoba abenendlela zawunxulumana nani ngayo nizikhumbuze ngemvelaphi yenu. Ndiyabulela. Ngiyabulela madoda.
Nkosi bawo. Sebekile ke bawo.
Sebekile
ke bawo
mama. Wayo unyana nam lo ndibeka yena unyana nam Thixo.
Ya siyabulela.
Athi kangelapha madoda umfundisi futhi lo.
Okay. Masibulise kuwe mfundisi. Siyabulela. Masivaleni bawo. Bawukiva masikukhumbuze bawo ukuvala. Usivalele noba usivalele ngofefe nje bawo.
Okay, masicumeleni madoda amkele ufefe. UThixo kuyayedwa onako ukusigcina ngamaxesha onke ngofefe. Olungunaphakade asikhusele. Fefe lenkosithu. Udlala umomo ingcwele ungaphumula nathi ngokude benginaphakade. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
Ukuba ke ubuyile ecaweni siyathemba into yokuba asiyiphazamisanga icawa yakho kodwa ke ukuba ubungayanga ecaweni asisathethi loo nto ngoku ngoba le cawa ibiyenzelwe wena siyabulela kumntu wonke oye wasibukela kwade kwaleli xesha Thixo woxola nisikelele asidibane kule veki zayo ngecawa yentsimbi yesihlanu le yicawa yabantu
abangacawiyo ingale baluthanda uThixo othandazekayo
babayeni
Simgile.
Baba yin, baba yin, baba.